Ikaze ni kuri mwebwe mwese mwashimye kudukurikira inirya sango ry'amakuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ishirahamwe ntabariza biharanira gateka k'abafunzwe ririyamiriza yingene igigongwe gerutse gutangwa kitariko kirakogwa uko bitegerezwa mu gihe umukuru w'igihugu yatanze kiringo c'indwi zibiri ngo abarenga ibihumbi bitanu babe bamaze kurekugwa ikiringo kirangira kuri uyu wa kane. Ubuhinga bushasha bwo gutanga igitoro biciye mu cyo bise igitoro pass ngo nta muti bwazanye ku bukene bw'igitoro mu ishyirahamwe ry'abaguzi Abuko bakanegura ingena rubuhinga burangwamwo intambamyi zitari nke muca mubikurikira mu kanya mu idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane abashingwa manza bumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana barasaba ko yorekugwa aho bavuga ko yarengeje ikiringo cy'amezi umunani cy'umunyororo yaciriwe na sentare. Umushingwa manza Jean-Pierre Ndayikengurukiye umwe mu bamuburanira avuga ko amaze kurenza mezi atanu kugihano yakatiwe agasaba abo bose babishoboye gufasha kugira ngo uwo mumenyesha makuru atezurikwe.
Turakurikiranye urubanza rwa Kenny Claude Nduwimana twagiye turabonamo utunenge na cyane cyane apfunzwe by'agateganyo na buryo wo bari bafunganywe bace bamuha cyo bita liberté provisoire kuburana yidegenza uwundi akaguma apfunzwe kandi amategeko yabafata ku rugero rumwe. Icyo gihe byaradutangaje twarabonye ko aho nyanzwe amategeko hama urubanza rwarabandarijwe gushikaho tujya mu idonido. Icyadutangaje nyine umucamanza yaraciye urubanza abacira igihano kimwe mugabo Kenny Claude aguma mu ibohero ubundi yagumye yidegenza kwa kundi murumva ariko ngaho onye hari hagahazi. Kenny Claude Nduwimana yaciriwe umunyororo w'amezi umunani bucyo kimwe n'uwo bari kumwe kandi amategeko aratomora neza dufatiye ku ngingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na kabiri icyo bita code de procedure penale itegeko rigenga ibyo gupfungwa n'ingene umuntu apfungurwa. Baravuga neza iyo umucamanza afashe ingingo icyo gihe aca asohoka akagenda bakamuha liberite bakamuha ubwidegemvya n'iyo yabaye kundana agaheza umunyororo umuntu aca yidegemvya. Icyo gihe rero Kenny Claude Nduwimana yarabirekuriwe mugabo n'ubu unye twararindiriye tarasohoka twasura tukishimikiza itegeko ry'amajana 362 na yasisi niko noyivuga nayo niravuga yuko umuntu mu gihe yaciriwe urubanza naho wungurutsa babandanye urubanza mugabo aho sentare yashyize ariho umuntu ashira rero ntibyabaye kuri Kenny Claude Nduwimana. Natwe niho dutangaza niho tutabibona aho ingorane ziri icyo gituma duteye akamu na cyane cyane bari hagati y'akazi na muntu yabo bose afite icyo bufasha ko bufasha kuko amategeko arahatunganishe ku rugero rumwe. Kenny Claude arenganurwe asubire mu muryango wiwe abandanye imirimo yiwe ya minsi yose ubwo rwari utungane kuri bose.
Mbega umwoba mwarituye inzego zibijejwe kugira ngo kumbure musabe ko yorekugwa kuko birekurirwa n'amategeko.
Ego twarabituye mugabo n'ubu turacyarindira inyishu.
Mwituye bande?
Ababijejwe na cyane cyane ushikiriza manza wa mukaza.
Twovuga yuko Kenny Claude yoba yari afise uburenganzira ku kigongo cy'umukuru w'igihugu.
Ego muri make Kenny Claude Nduwimana ari mu ba mbere bategerezwa guherwa ko koronka kigongo cy'umukuru w'igihugu. Na ujya twisunza amategeko ko yari yamaze kumara umunyororo w'amezi umunani yaciriwe yategerezwa guca ba mu ba mbere bareko.
Urubanza rwa Kenny Claude Nduwimana rukaba rwaciwe na sentare nkuru ya Mukaza kuwa 27 myandagaro uno mwaka be na mugenzi we bagiriwe n'icyaha cyo gutuka abategetsi sentare icibacira umunyororo w'impaga w'amezi umunani hagataho be na mugenzi we uko ari babiri ngo barejejwe ku cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ishyirahamwe ntabariza gitaho hagateka k'abanyororo n'imiryango yabo riranegura ko gushyira mu ngiro ikigongwe giherutse gutangwa bitariko birakogwa uko vyategerezwa mu gihe ikiringo c'indwi zibiri cari catanzwe n'umukuru w'igihugu ngo bibe vyaheze kirangirana n'uyu wa kane. urongo iryo shirahamwe abona ko abanyororo barenga ibihumbi bitanu bategerezwa kuba barekuwe batazoba barasohoka bose.
Ibohero rya Muramvya hategeza kurekuragwa abanyororo bashika amajana ane. Aho rero tukavuga tuti mu ishyirahamwe Ntabariza n'akanyamuneza keshi eka n'akanyamuneza ku miryango myinshi y'abarundi n'abarundi kazi bari bafise ababo bapfungiwe mu mabohero 11 yo mu Burundi. Uno munsi rero turafise ako kanyamuneza ariko kandi twongera tuvuga tuti se barundi avuze ivyavuze nibije mu ngiro kugeza ubu tubaha kino kiganiro ko tubona neza ibitigiri byavuzwe ko hariko harakwegwa amaguru kugira abo bantu bategerezwa kuba baratezuriwe na se barundi bidegembye. Aho twobaha nk'akarorero mu ibohero rya Ngozi hategeza kuba hararekoye amajana ane arenga mugabo ubu hakaba hamaze kurekurwa abantu bashika 287. Mu ibohero ry'i Muyinga hategeza kuba harekuwe abanyororo bashika amajana hategeza ko harekuwe bashika 340 mugabo uno munsi twa tubona hamaze kurekurwa 123. Rero tukavuga tuti se barundi yatanze indwi zibiri ubu tukaba turi mu ndwi ya nyuma. Izo ndwi zibiri zikaba zizokwira ku munsi wa kane aho bukera hirya y'ejo. Rero tukavuga tuti abari muri icyo gikorwa by'ukuri nibakore umwimbo twari twakomeye amashyi umwimbo wari wanejereje abarundi mbere n'isi by'ukuri uboneke. Turababajwe no kubona neza ko se barundi yarekuye abantu bamwe bitwa ko bafise indishi banacire na wa munyororo bita gatsindikiro no kuvuga umuntu atarose indishi ko abaca bongera ko munyororo azokora ariko kugeza uno munsi akaba hariho abagipfunzwe mbere abari mu uyo mugwi uri kurarekura bikabagaragara neza ko bitozo tunyoni kugira abo bantu bibwirize. Ibyo turafise uturorero kandi namazina amwe amwe yabariko barakora ivyo bibi byo gushaka kugumiza abantu mu munyororo tuza tubafise namazina turateya kamo rero bikebuke.
Amakuru twabateguriye harabandanya ishirahamwe ry'abaguzi Abuko naryo risanga ubuhinga bushasha bwo kuronka igitoro bwiswe igitoro pass atamuti bwazanye ku bukene bw'igitoro. Mukuru w'iryo shirahamwe anegura ko ubwo buhinga burangwamwo intambamyi myinshi. Pierre Ndwayo asanga igihamba yariko ari ugutora umuti kuri ubwo bukene.
Uhinga bw'utanga igitoro ukoresheje bya buhinga bwa none igitoro pass baraboneka yuko ari ubwaje gufasha iki gihe atagitoro kihari kuko mu bindi bihe byo kumvikana yuko umuntu afise amafaranga yo kugura igitoro boheza bakamubuza ibyo agizwa kunywa na cyane cyane ko bya batanga ku yinga sho gusanga mu yinga umuntu ashobora gukora imirimo itandukanye akaduga ruguru kabiri gatatu. Ibyo rero bya buhinga urumva yuko nkabo bariko bakora imirimo nk'iyo obitoze yoroheje. Hari ikindi kigaragara kabiri nuko ubwo buhinga nyene nabwo nyene bufise ingorane kuko hari abantu biyandikishije bikanka canke ugasanga niyo byakunze bagiye bakavuga yuko ngo ntibashobora kuguha igitoro kenshi ibintu by'ubuhinga bwa none bakunda kuzabira tera ingorane. Twe rero tukabona yuko atanyishu bwaje gutanga kuko ingorane nayo mukuru niboneka ry'igitoro nayo ubwo buhinga bwo umuntu atiyandikije wewe urumva ntiyirwa aratonda canke nko mu gihe bahora bavuga bati nimero izi inizo zija ku mastation ba udafise iyo nimero ntiwaheza gutonda n'ubuhinga bwo kuza gusa gutunganya igihe cy'ubukene bw'igitoro igihe igitoro cyaboneka ubwo buhinga ntitubona yuko hari akamaro bwo heza ngo muheze buzane.
Umukenyezi umwe kuri batatu ku isi ngo arakoregwa amabi afatiye ku gitsina mu buzima bwiwe na y'abakenyezi canka bigeme batanu ngo baricwa ku isaha n'umuntu wo mu muryango wabo. Ibyo ni bimwe mu byavuzwe kuri uwa mbere n'ubuserukira urunani rw'amashirahamwe ya Oni mu Burundi hari gihanga mu ntara ya Bubanza ahabereye ibirori byo gutanguza icese isekeza gy'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Tukabaza iyo nkuru mugenzi wacu Space Caritas Kabanyana. Iyo nkuru muri kano kanya ntishoboye kuboneka mu bindi bihugu. Amasezerano mpuzamakungu habuza ikoreshwa ry'ibigwanisho batega mu kuzimu ibyo bita mine ntarashigwa mu ngiro ngo haraheze imyaka 25 atewe ko umukono. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aranegura ko amareta menshi yari yateye ko umukono yayisubiye ko. Amakuru dukesha Africa News amenyesha ko abantu barenga 5,000 bakomeretse ku isi bahitanywe n'ibyo bigwanisho mu mwaka uheze. Reka iyo nkuru tuyibaze Sheila Irambona.
Le traité international d'interdiction.
Aya makuru amenyesha ko amasezerano mpuzamakungu abuza ikoreshwa ry'ibigwanisho bategwa mu kuzimu mine ngo ntariko arashigwa mu ngiro n'amareta inyuma y'imyaka 25 atewe ku mukono. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aranegura ko ayo mareta yari yarayateye ko umukono yisubiye ko ayandi mareta nayo akaba ataraturitsa ivyo bisasu. Ivyo bikaba byashikirijwe mu nama igira gatanu yo gusuzuma ivyerekeye ayo mamina. Uwo Umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yasabye ayo mareta gushyira mu ngiro ibyo bemeye. Umwungeri mukuru wa Katolika nawe akaba yasabye ko ayo mareta yo ku isi yose ashyira mu ngiro ayo masezerano. Ayo makuru arabandanya amenyesha ko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, China na Korea hamwe na Afurika y'Epfo ngo baracabangiriye gutera ko umukono kuri ayo masezerano kuva mu 1989. Ayo makuru akarangiza avuga ko ishyirahamwe ricungera ikoreshwa ry'ibyo bisasu yose imenyesha ko abantu barenga 5,000 bakomerekejwe n'ivyo bisasu mu mwaka uheze harimo n'abasivili n'ica gatatu c'abana
dont un tiers d'enfants.
Arakoze Sheila Irambona bakoze n'abagenzanje bandi bamfashije gutororokanya no makuru twabashikirije kuri no munsi. Mwakoze namwebwe mwese mwadukurikiye mugire ibihe byiza. Yeah.